No, it might be weird for some of you. Kodwa ngihamba nokuthi mina naye sathandana. Well, bengibona ukuthi asiqale kulokho khona before sikwazi ukuqhubeka nosuku.
Asilene ukuthi akuza sekubani.
Yeah,
awesome. Oh, thank you, baby.
Limo.
Yes.
Ini mbudiba phone ni ngo ngachazuliwa. Yezo zwe ndizinyala bade zwe u lara na phone.
No, ku connecta ba cha papa ra kimokai. Matsa papa wa tshinyela ma cha kamera ka tebela phoshi.
Ndi swa vhuthe zwo. Ine khotsi zwine akuda zwine ndi zwine zwa mukumo.
Na rala pisha sometimes.
Wala pisha ngori anena bana. Ni tshi ḓo bana bana vhane ndi zwivhona zwori ri vhuthogo zwine vha khuita.
Maybe.
Yeah, that's what I'm doing. I'm not in there. Who comes with us? Or it's inspectors of the school. Who could put the general keeping me out?
Hey, should I know who open you?
I'm open.
Yo, it's going to be a season.
Should I go to know who put that inspector in for? And they have a tuba. I'm not about to open up. I'm not about to touch on a tune which was some more or was some more. And there's no more. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Nando zwidiva ndo zwidiva zwoṱhe zwo ri hafha noni as inspection fhedzi fhedzi huna maṅwe a fhethu a deep nga maanḓa ine ra ḓivha
tshini tsha vhona ndi uri ndi khou fanela uri ite shows uri shishi yashu i dzula iyo yo kuna and then hafha hune ra laṱa hone mashika u dzula hu si na mashika zwi ḓi ngana mabunga ashu a khou fanela u dzula a khou nukhelela hu havhuḓi
mavhone vha zwi ḓo zwo ri hafha fhethu hoṱhe hu dzula hu clean musi
na hu tshi dzula hu clean khou fanela u dovha vha clean 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 sharon tshini tsha khou amba uri mini matshelo a ri fhethu rivuwa rothe ra vala tukatole ra kulumaga ra tsitsa ra gonyisa ati kuvhe ndenge kuvhona na kubeta na kutoi
hei sa ndi khou zwi pfa zwino khamba zwone ende ndi vhona unga ndi zwone zwavhuḓi fhedzi nne ati kuvhe nda takalele zwoṱhe athina na good feeling ngazwo zwi zwithu tshine ndi ḓo ita mini
tshine tsha mali ya ḓore mini ri khou ṱoḓa thuso yoṱhe ine ya vha hone shangoni zwino ngeno ngai na uyu vhutshilo ana ku pandamedzana na vhakegulu nthano ra vhavha
ene na khou sea zwino matshelo ku ita mini.
Oh no. Ninga rata kuti ushamara kyavereka.
Ine ndikombela zwori ndo zwiva zwori niko dzia leave machero niko gana thusa. Ah! Atiko nibudzisa, ndiko nibudza. Niko dzia leave, ndiko shuma rota.
Beli.
Do you understand how I get some loan and I'm going to my bank account now? And I cannot have.
It gets even.
Now, she will handle it. She gets such a gap. I'm an independent woman.
Yeah, I get it. But I'm going to bear. I mean, carry on going to the resident as a panda. Please, born a building, go right, and I can know Nelly when I want her car. Ka kono yetsa something e sharp ka builda something ribe sharp u bona jo
nna ka gata ntho jalo and I'm sorry baby for where like cuz I'm honest
yeah and then to him maybe kana ka yona vikina no maybe rotho less some card in cha uri ntu la man no mean wa was ka ska tsenya
yo gata
ka rata seras
Oh, baby. Baby. teddy bear.
Come back to love.
Lena, come back to love.
It's not nice.
Imani, you know, siko kokona dalagela cha.
I wish. Ayazibakithi mina uminedla kangihluphanga kangaka. Ube vuka nje once part nobusuku efuna ngimshintshe nabukeni endaqwaqwa lapho nalapho ke ufuna ngimcelise.
Mntawana. Mhm. Thoyena ne?
Mhm.
Hala uyibethile.
Ah bona.
Uyishapi.
Grill ke ntotsa khamba. Botsa itse ngotaka. Wa bona. Grill ke ntotsa.
Kanete.
Mothwanga. Dlani qinise inyama le nje uyithanda. Ngiyacabanga sikhona enye le.
Was the Zoras za vamama zwa funa badi now.
Yeah.
Okay guys, naksa khona pretend I'm sorry. Are we really going to sit here rigidly jo honne monati and pretend as if we can't see this? Cuz this is wrong. Uchilo umuthi ndimulwane kugu ingani le?
Okay, manje lokho i crime.
Uchilo thi ingino accuse umuthi of sexual harassment a few weeks ago. Jambo ro khona ikombecheza the.
No, no. Thi no, no, I'm not the one from Sincha. Or not go back after the Sincha boring. But you're right. I'm going to go to the
phone. I'm going to go to the phone.
I'm going to go to the phone. I'm going to go to the phone. I'm going to go to the phone. Wow. I've heard enough, yes? I'm going to go to the phone. I'm going ukhona umuntu mina nobushilo simse sobhlungu and then mangiqeda lo umbuzo ngibuzo ke umunye nina ukuthi nikwazi ukuba kula ma relationship bangaka abantu enibase sobhlungu await ngingamaphixiphi
wo James nawe imani aningitshele wangamele wena ushada uMaranga kodwa ubhizi ulalana noImani. Wena ke Imani wangamele ube imaid of honor kaMaranga. Ingane yabantu yazihlanya ngenxa yakho. Rindani Miss Perfect. Wena othatha thina njengamanje ubhizi ushanga manje ukujaja. Ah ngicela ukubuza akhumulanga idilo zilapho wagibela embhedi.